Domin samun dadaden shirye-shiryen mu ka danna subscribe hantsi leka gidan kowa
domin samun labaran Hausa gami da fina-finan Hausa tare da wakokin Hausa da dumdumin su ku yi maza ku danna subscribe
hantsi leka gidan kowa.